Yes, turabaramo kije bakunzi ba Imperial TV plus 257 atwizera ko mumeze neza atwizera ko mukomeye. It is me kuri microphone Miss Yose ko manda yabwira umvise no voice many kwani news ri update hama utaragira subscribe washogira subscribe kuri channel Imperial TV kugira ngo kuri updates kuma news kuma tubashikiriza ni OLG Oleg yakiriwe nk'umwami mu ntara ya Cibitoke cya Rugombo umunezero wari wose eka biraboneka ko abafunzi wiwe bari bamunyotewe ubone ko abafunzi wiwe bari bamurindira ngishika reka tubakanya mukurikire murabo umunezero waruharangwa mu ntara ya Cibitoke aho afise show uno munsi twongera tuna freezer umunsi mukuru mwiza aba Islamu bose yova bakagira hama mugumane na Imperial TV kugira muronge ma news message updates Yes, twizere ko mashoboye kubona OLG aho no munsi afise igitaramo mu ntara ya Cibitoke hama mubandanye mukurikirana channel yacu ya Imperial TV kugira ngo muri update mukurindira ayandi makuru cha cha.